Yeah, P Club, Crystal right now. Eva na ambutiaje ni nyinshi cyane gose mu gisagara cha Bujumbura. Burundi Bujumbura, wow! Igisagara kiri swan, gifite isuku, gisa neza cyane. Yeah. Igisagara cyacu kimeze neza. Mwese ndibaza murahazi. Mw'ijoro nyine ko haraka amatara ju kwa ju. Yeah, Landry Promoter, umutana nigwa. Tutegeze imyamoto.
Yes, what's up? Bakunzi ba Hit Top TV umeze gute murakomeye nitwigera turanirwa kirezo twigisha Landry Promoter muganga umutarani kwa tutegeze imyamoto Famous Vap Killer gisaruka rukambye turi mu gisagara acacu ciza cha Bujumbura ibaza bawana ko turi ahantu heza ni mu gisagara cha Bujumbura ni kibanza ciza cyane gose turi mu barabara hagati turi mu joro ariko urabona yo freshi umeze neza ebantu uramvumbuye muri ijoro wambonye gute uramfana Nani go tuvugane? Go tuvugane kam ramura neza kaka. Ya ndiko ndatemba mu gisagara canje ciza, gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Ano mwere umufana wanje mw'ijoro. Mw'ijoro rikuze kaka vipi?
Safi kandi.
Umeze fresh. Urakomeye cyane gose. Egeza ngaha. Witwa nega bra.
Finiste.
Witwa Finiste. Uramfa
sana.
Nitwigera turane kwa kirezo.
Iyo twigirije.
Urumfana wato mfana gya. Club idasanzwe boîte idasanzwe ikunze kuza mu vyama mare bitandukanye ndetse abari umuziki ebana muziki nono atari nibaza benshi murabize rero Paulin yaravuze ati ebana ifo yuko Bruce Melody aza ataha abarundi bamaze kuba baruse vibe yaravuga ati none abantu aba VIP abantu bakunze kuza mu boîte tubakorera iki yaravuga ati ebana ifo yuko Ivana kitu kieleweke ilifo yuko neguri giteramo uno munsi rero muri no joro nyene haja mwabo kuri P Club aho mwabo muri P Club aza kubera giteramo kidasanzwe Bruce Melody ni meet and greet kuri Bruce Melody araza gusangira yongera naramukanye nabamukunda ariko kwinjira ni 50,000 amagina amafaranga menshi abona ko barambaza mbega Bruce Melody ngo yaratashe yarasuye mu Rwanda Bruce Melody meze gute Bruce Melody aracari ngaha aratujya kumavuta kumavuta y'abarundi aracajya kuri ambiance y'abarundi aza kuri ambiance y'abarundi ubona ko abantu bamaze kwipanga ari benshi ibaze boîte itangira gukora neza sasita z'ijoro ariko Bruce Melody imiduga yamaze guparkinga amasaha saa mbiri urumva ko ibintu biza kuba ari fresh DJ Brian DJ Everson DJ DJ Paulin DJ Frank nabone nibo baza kuba bakora fashion DJ Brian guha abantu vibe guha abantu ibintu bimeze fresh igisagara cyacu kimeze neza nuko kimeze fresh rero ubaye mu gisagara uje mu gisagara cyacu cya Bujumbura uje mu Burundi menye yuko abarundi bakunda vibe bakunda ambiance kandi hantu hari ambiance haba hari amahoro ata mahoro nta ambiance niyo mpamvu rero cyane njye mba ndi doraguza mba numva ko umutima wanje uryohewe mbonye ndiko natamba nkatarika mu Burundi wacu amahoro ni full amatara ni cyuko ajyo amatara guma yaka ntazima ijoro ryose rero muri no joro rero abarundi mu kwadukurikirana mwumve yuko tuza kuryoherwa tuza gusangira twongere tuza gusangira twongere twifotoze twongere turyoherwe cyane nkuko nagenda yibabwira neza dusinyiba mu biteramo byaheze Bruce Melody yarakoze ibiteramo arakora amashow abiri cyo kwa gatanu avuye mu gasho arasibiriza ku munsi wa gatandatu acakora igiteramo ku munsi wa Mungu ni igiteramo cyarimwe bose ari igiteramo yujuje rero kwa Paulin aravuga ati none abantu benshi baravuze ati none kubera iki manager wa Bruce Melody baje kwitegura show mu gihe cyo dufise aba promoter bakaze bategura ama show nanje rukanza ngo twere kujya pole azuhava kweri bruce mato zabavanga a pole ataki nakoze nuvume ngabirancanze nuvume ngabirancanze nuvume ngasindabikavuye ndabariya miduga cyangwa parking ama ve wita ama plado miduga bikazi abana barenze mukanya gato turinjira nshobora kubereka kumbira ibintu byifashe hari ndaye Burundi Bujumbura Burundi oh Burundi 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 hari ambiance nasha ikirunda gikoze kugira nereke abantu bako badukirana bari mu mahanga bari hose bumve ko mu Burundi wacu hari amahoro amatara yakijana kuyijana amatara yaka 24 sir 24 abantu tugikirore amasaha 24 kuri 28 buri muntu wese afise uburenganzira bwo gutamba gatarika no kwishimira igisagara ciwe ndetse no kwishimira Bujumbura mvuze Bujumbura mvuze Bujumbura ni yuri kurabona mvuze Bujumbura ni urabona mvuze Bujumbura ni yuri kurabona guys murabe neza yini yo Bujumbura abantu bazovuga ngo mu Burundi rw'ikibicho amahoro arahari kandi amahoro ari full ari full ari full ni mpamvu Bruce Melody avuga ati je bana abarundi barankunda sushobora gutaha rero ntabahaye umunezero kwiyi niyo mpamvu yongeje kuri show ibana iri VIP vraiment sa 50,000 kwinjira ku muntu muri boîte aho munsi 30,000 kwa DJ Paulin hanuzwi je sinzabona aho mugeze hanuzwi reka je dushikeyo David zindani murabe hendi baze murabe ingene ibintu bimeze Mwene neze ukungena abarundi bakunda ambiance. Mwene ngene igihugu cyacu ari cyiza. Abarundi muri hanze mutarata mwumva uburoho. Raba matara. Nta matara. Ibujumburu rero kajyari. Ibujumburu rero kajyari. Doki numeze fresh rero. Mugumane nanje tubandanye dutembera igisagara cyacu cha Bujumbura. Ndabereke Sagara cyane kirimo 5 Sagara cyane cyora ku tambo ku tariga yo what's up bro Sagara cyane kimeze fresh abantu bona ko ndiri baratura mu sazu gati bara radi promoter VIP aba kwanza ibi tanga kwa ku teka no kugira aho andi bazamura zibe cyose ni radi Sagara no kwa aba bakweretse iki bisho baba bakweretse iki eh baba bakweretse iki iferuje bikweretse iki dark yagize hunje raba amaferuje araka neza neza amasaha 1480 abari umutekano abari security ku biduga n'ibindi byinshi rero nimwitinye kugira musore kuza gushigikira Bruce Melody ndetse n'abandi ba DJ b'abarundi twa ko turakorana ngumane nanje tumutora tabigire bigire 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 twende bas buri free club kwa DJ Paulin chiku ni Alena tapiarena James abafana benshi James abafana benshi bandeja nimba bwo bamamagara Landry promoter VIP babazi yuko umuntu wenyene umutane wari umwenyene umutane gwa umwe wenyene agenijoro ari kararondera makuru gusa nikwerekana ibyiza by'igihugu cyacu rero guys Bruce Melody rero aracaje ku mavuta y'abarundi aracaje kuri ambiance y'abarundi ndasubiye mu barundi nibo ba mbere baryoherwa usanga bafite vibe iteye ubwoba usanga bafite vibe irenze usanga bakunda kuryoherwa mu Burundi wacu turaryoherwa tuba dufite amahoro tuba twimereye fresh ibana tuba twitemberera neza atankomanzi rero no musi mwese kuri pick club kwa DJ Paulin muze tubereke plus melody yuko abarundi dukundana kandi abarundi dusura ukundo kandi abarundi dukunda kuryoherwa dukunda kuryoherwa dukunda vibe dukunda nyine ibintu bimeze fresh andi bazamura ikibanza ndi bazamura kibona atugeze hano bita kwi OTB hano basanzwe bahingura icyayi niho hanze dushitse atara gumari yose tu
yeah
abanyarwanda abanyarwanda abarundi abakongo yo safi 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 dem so afana benshi sanga ko baranda musavuga ati umutana ne gwa sei allo san burundian color burundian country igera tunanigo murundi tumeze neza karibu mwese nimuze nimuze mujohego murobe ngina bana mu burundi bakunda vibe murabe ngina barundi dukunda kujohego murabe ngina barundi dukunda ambiance tukikundira kujohegwa ahantu hari ahantu hari muziki ikiharangwa ni giki na mahoro ata muziki nta mahoro abarundi dukunda gu feeling muziki nayo mpamvu iwacu muri gusa tujya cyo burundi hari amahoro meze neza raba ndamutswe n'abafana bagira ngo atira ndi promoter CIA najati ndabafise ku mukya muzero guys kuri P club amasare karagenda hagira huzure guys hagira huzure mba numva ko no jyama mu gisagara cyanje P club igira yuzure mba numva ko no jyama nidoraguza nkagira ivyo shaka imidugirandire ko baranzi ko ndumutana nigwa baranzi ko ndumutana nigwa uburundi bwacu ni bwiza muze muri benshi guys umutana nigwa landry promoter mba ndari bwa nshaka kubazana amakuru ameze neza tutembere ijoro bwa duce kubaha vibe iteye ubwoba blues melody niyo ibazo yaciyemwo ariko murazi neza ko abarundi dukunda ambiance dukunda kuryoherwa turakunda abantu baduha ibintu byiza turakunda abantu baturyohera ibyo yaciyemwo ntibisigura yuko ngo Burundi wacu ngo tumeze gute tumeze fresh tumeze neza dufite umutekano turakunda kuryoherwa na 50 minute turayatanga ndazi nazova nunga zava sana murango nazova nunga atafurahisa nabandire muze mukuye twa barundi twimereye fresh kandi turanakundana cyane ndabona baravuga ati mutsana nigwa vipi kazi enda bakunda cyane gose mufine subscribe nana kugusa yuko narabonye igitaramo cyane cy'Afrique ku munsi wa kangahazo bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura azoba yashyize ngaha mu gisagara cya Bujumbura Afrique muramuzi azoba yamaze gushika nawe ku munsi wa kane akaba azokorera igitaramo ku munsi wa gatandatu ahantu bita kuri Mickey Ranch Bar Gatsi Afrique akaba azokorera igitaramo kuri Mickey Ranch Bar nawe akazaba azoshobora kuryohera abantu azoshobora kubaha vatatsime amataxi abahari zihari poliklinike kaka efranche gera efutan chini hapo poliklinike ya Saint Joseph Paya nene efo yao gato. Ah, paya ni poru. Murundi watu tufusa mahoro, we. Wakunzi wae top tip, kanda wa setere. Tukwesi tuwa guru kia mudu, kwa shiki kila wani mzia warundi. Ushiki kila muziki wigi hugu. Muziki watu ni miza. Dushiki kila wani mzia warundi. Dushiki kila netu kwese. Hamwe kwa tukwesi tulashobo ye. Muziki watu. Mungu wesa kwa rija jeju, nija shobo ye. Mu Burundi wacu na madeplace marahari nta munashora kwanga bwa mwire ko ngabuze ngene yideplace iyo za murabona ko nanje mugeje akazi kanje ntashe mpeje kubereka ibintu byifashe nza gusura kubereka mu masari imbere ngene Bruce muzaza gupafuminga muri club naho muri club ndakunda abantu ba kamera ko ndaza kubereka byose ndarayibutsa yuko kandi umuziki wacu umaze gufata indi darapo nari kuza ko na Big Fizzo mu mahanga nayo ne yahatatse turatera ntidutegwa ahubwo dukunda kuryoherwa turatera ntidutegwa dukunda kuryoherwa Big Fizzo ebana iko maulaya kure ikarataka iburaya nizwigera tura ngo dubakunda cyane behind the camera if bali udufusoga amasana ushikire ameze neza big shout out to my brother Alvin Gucci aka Jantaro ewe ni arahari kuri ino video ishobora gukunda ndaramukije ndanashimira kandi nye ni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cyo Burundi kubona abandanya shirikira ugwaruka no kubandanya yeze igisagara cyacu cya Bujumbura igasa neza ndanashimira n'abayobozi basanze batwara Bujumbura onaki Bujumbura mero gisa neza meze fresh nyakubaho wacu mu mustanteri wacu wa commune mukaza ubahwe cyane mzee ubaho cyane imana iguhezagire cyane n'abaronko indongozi zose abajejwe umutekano mwubahwe dufite amahoro menshi nitwigera tunanirwa ndabakunda cyane gose ari Landry Promoter muganga umutanirwa ndabakunda cyane